Siyakhala manje wemasosha ayikhale. Angeke uyishayelani. Angeke ukhululeka. Khululeka mawami. Khululeka wemama. Kololega mawami. Mandla.